Ibihe byiza nibyo ndabipfurije mwese mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure cyane cyane muri ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, mugabane wa Aziya, mu bihugu bitandukanye bya Afurika bari ngaha, mu bihugu by'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone amuracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzopfa uherereye hose ku isi. Amakuru agizwe ko ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umutama Leonce sinzi nkayo mu gisagara ca Bujumbura yaraye anyurujwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu mutama Leonce sinzi nkayo nawe n'umusenidd FDD uyu yarafashije cyane. Uyu mutama kandi Leonce sinzi nkayo yaratwaye igisagara ca Bujumbura, none ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo bumuhembye impembo yo kumunyuruza. Uyu mutama Leonce sinzi nkayo kubatamuzi, uyu niwe yafashije Evaristo Ndayishimiye n'abandi bari kumwe ubwo bahunga kuri kaminuza, ubwo hari harabaye igandagurwa rya Melchioro Ndadaye, aho bariko barahiga incabwenge z'abahutu zari kuri kaminuza. Uyu mutama Leonce sinzi nkayo yarabakiriye abacumbikira baha indaro mu bunywero bwiwe yarasanzwe afise mu gisagara ca Bujumbura, bahamaze iminsi ariho barara ubunywero bwitwa Bar 4 Terminus do Bujumbura. Aha niho yaraje Bandayishimiye ubwo bacikaga kuri kaminuza bariko barahunga mbere yuko baja muri Tanzania kwifatanya n'inyeshamba abagwanyi ba FDD, umuhari FDD. Rero nuko naho babanje kunyura uyu mutama Leonce sinzi nkayo niwe yabakiriye. Muko rero kuri ubu ngubu yaraye anyururijwe mu gisagara ca Bujumbura, aho abavuga ko batashoboye kuraba imodoka yo mu bwoko bwa Probox ifise ngo bataravye neza ibiharuro vyayo, ikaba yari herekejwe ni kamioneti double cabine y'umweru canke yera, niyo yari herekeje iyo modoka yamunyuruje. Iyo kamioneti y'umweru ikaba itarifise imparati. Ivyo rero biriko biravugwa kuri uyu mutama Leonce sinzi nkayo, akaba biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ari nko kwikora mu nda canke kwihekura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abo yafashije bakaba basabwa kugira ico bakoze kugira ngo bagarukane uyu mutama Leonce sinzi nkayo yaciye anyuruzwa n'abo mwiperereza. Tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa umutekano, reka tunyarukire muri politike. Muri politike ku munsi w'ejo imbonerakure zarahimbaje isabukuru igira iya munani zibaye ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Izi mbonerakure rero umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye na Colonel Reveriano Ndikuriyo bazemera cyane, bazishira imbere cyane, bavuga ko imbonerakure zagize ico zikoze zimariye igihugu cyane cyane mu mutekano w'igihugu. imbonera kure aho ziri hose ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wejo yari umunsi wazo zari zakoranye zikoze ko zija kwerekana no kwizihiza uwo munsi w'imbonera kure day kugira ku nshuro ya munani rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye imbonerakure azemerera ibintu byinshi bitandukanye bagiye kuzofasha izo mbonerakure. Reveriano Ndikuriyogwe avuga ko imbonerakure zigomba kwigishwa iby'igisirikari zikaza ziratambuka nk'abasoda nk'uko kuri ubu ngubu bimeze. Yabisubiyemo avuga ko bagiye kuziha n'ibindi byigwa byisumbuye gutambuka nk'abasirikari ngo kuko imbonerakure ni abasoda mu bandi. Biraboneka ko kandi imbonerakure zagiye zihabwa ibigwanisho bitandukanye ijya n'ino ibihe bitandukanye aho zagiye ziraboneka mu mabi atandukanye aho zagiye ziraboneka ziri kumwe n'abasirikari n'abapolisi ku rugamba. Imbonerakure bakaba bavuga ko ari ingira mu maro zifise ibyo zimaze ingira kimazi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ko imbonerakure aho ziri hose zigomba gukwitabwa ko. Imbonerakure rero nazo zifise byinshi zisaba ubutegetsi harimo kuronswa ibyo byigwa by'igisirikari no guhabwa uburenganzira bwo gusubira gukizura. Bamwe bamwe mu mbonerakure nibyo bariko barasaba ngo kugira ngo bacungere umutekano neza barasaba ko bamwe bamwe ijya n'ino mu ntara zitandukanye imbonerakure zirasaba kuza zirakizura imwijoro cyane cyane ngo zicungera umutekano. Bamwe ni mwabo mu ntara zitandukanye zikora ku rubibi cyane cyane imbonerakure ziriko zirabisaba nizo mu ntara ya Cibitoke nizo mu ntara ya Kayanza zirasaba umukuru w'igihugu ko zoronswa uburenganzira bwo kuza zirakizura mu ijoro. Bamwe bamwe mu bene gihugu bakaba bavuga ko atamvo zo guha imbonerakure kuza zirakizura kandi hari abasirikare bajejwe imbibe z'umutekano umutekano w'imbibe z'igihugu hakaba n'abapolisi bajejwe umutekano w'imbere mu gihugu. Bavuga ko rero nta mvo z'uko imbonerakure zosubira kuza zirakizura na cyane cyane ko zarara zikizura ugasanga ibintu by'abandi amatunga y'abandi zayivye haba mu mirima ibitegwa imbonerakure zariba botike zarapfumura ayo mabotike zikayabomora hama zigaca zitwara ibirimo. Abanyagihugu batangura kuzamagana ko zigomba kuja zirarara iwabo muhira amvo zo gukizura. Barafata abantu bagenda mu ijoro bakabita ko ari abagwanyi kandi basanzwe ari abanyagihugu abenegihugu baturiye muri ivyo bice. Bakaba rero abenegihugu basaba ko imbonerakure zitosubira kuronswa uburenganzira bwo gukizura naho hamwe na hamwe mu ntara zitandukanye bigikorwa ariko biboneka ko bibangamiye abenegihugu bibangamiye abatuye mwako gace canke mwiyo mihingo imbonerakure zikizuramwo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero naho atari yabaha uburenganzira bwo gukizura biraboneka ko imbonerakure zifashwe neza cyane umwanya n'umwanya bashobora kuzosubira kuziha uburenganzira bwo kuza zirakizura mu ijoro nk'uko bigenda byibonekeza umwanya ku mwanya. kugira ngo amakuru mwene nkaya aze agushikako wafyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icyongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone ama ugacuja ngaho iburyo ugafyonda no kwakano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikiraho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda.